condition of the promise. Abraham, puma ezweni lakhe naqala ngisibusiso nasehlotsheni zakho. Uma suphumile ngizobusisa. So even negama le restoration, the same scripture is like that now. Kuqala kube necondition. Bese siyayenza icondition sigijima siyobamba u-restore.